Plate amakuru dufise n'ukiri kumwe n'umugore kandi turazi ko wigeze gusinya wigeze kuba ufise umufasha ufise umutambukanye ariko mu makuru dufise ni mukiri kumwe warahemutse
nawe bavuga ngo ntazibane zidakomana amahembe ariko rero yarakomanye gushikaho
ameneka
aha kwa no gucika umva sinovuga ngo iyo nkunze mbameze nk'ikiju izikomana zirakomana mugani ziguma zikomana buri mwanya
bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane ni nosi yamanda kuri microphone inyuma kamera hari CK professional nkabandi mwijabe nkabandi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi asanzwe azi ku izina rya King Plat benshi muramuzi abatamuzi byinshi muraza kubyumva King Plat ndakuramukije
naje ndabaramukije
iramutse rakora kuri kirane kiganiro cyacu
ego abari kubakurikirana igenero cya Buja Hit TV ndabaramukije kandi ndabifuriza ikaze no gutegura utwi cyane ibyo tugiye kuvugana ibyo tugiye kuyaga naba journaliste ba Buja Hit TV ariwe Nancy Amanda.
Yes bakunzi ba Buja Hit TV ndumva tabibazo byinshi cyane nshaka kumubaza ubwo ndumva nshaka kugira byinshi cyane menya narinze kumubaza ari wabimbiye ati biyava bigenda gute tega amatwi uwumve n'amaso yawe kuri ekran urabe ibiriko birakogwa uwumve n'ibiriko biravugwa King Plat mu muziki wawe muri iminsi bimeze gute
mu muziki wanje uko byifashe hariho icyantwaye cyane cyatumye no kuririmba asa n'uwabyibagiye navyo si bindi no guhinyanyura ariko kuririmba ndaririmba bwa icyo nkora cyane ubu no guhinyanyura
byagenze gute kugira ngo ukunde kuba umuproducteur hama kuririmba ubigabanye
nuko nabonye yuko donc imyaka yose nakoze nabayeho ndirimba naronka uburyo gake cyane ugasanga nko mu kwezi kumwe nkaronka konseri imwe mu mezi abiri nk'atatu hari igihe twamara n'amezi atandatu ndiyumvira icyo nokora mbona rero byiza kujya kwiga guhinyanyura ndabyiga hafi nk'imyaka itanu ndaheza hamaca ndabitangura rero donc guhinyanyura je bimfasha kuronka uburyo donc niko kazi nkora inyuma yo kuririmba
uravye kariko karinjiza nkuko uvyifuza canke uri kufasha abarundi bafite impano ushaka kuzamura
burya buryo bukebuke buboneka buramfasha sinka kwa kundi novuga ati ndi umuririmbyi ndi muhira ndindiriye konseri ariko ubu naho nobishiramwo ubufasha bwinshi gufasha no kuzamura impano ariko hari abaza bakariha donc uburyo buca buboneka buri mwanya naho ari duke mbwa ugira tubika turashaka kuvuga uti kumaza kabiri cyangwa iminsi ibiri cyangwa itatu nkabandanya ubuzima gutyo naho mfasha abandi tukagenda gute ariko hariyo n'abandi baza bakifuza ko dukorana akazi bakariha nkagira icyo nifashije
Plat abo ufasha kugira ngo baduge kugira ngo nabo ba indoto zabo zibe impamo mubo ufasha hari abagushimira canke bose ni nka kwa kundi dusanzwe tubimenyereye umuntu umufasha hama akavuga ati et d'ailleurs nta kintu yamfashije je ni je nari nshoboye
bon hari abashima n'abandi badashima gusa byose bibaho je niyemeje gukora icyo kintu maze kwitegurira byose ko ari umuntu ukorera ikintu ntagushimire kandi bamukoreye cyiza hakagushimira kaca gukorera ikindi kintu kimeze nabi rero imbere yuko mfata decision yo kuvuga uti ngomba mfashe nabanje kwanza kubwira umutima ntubabare kandi ntugire ikibazo na kimwe ndatangi kwibwira kwanza muri jewe sinzogira ikibazo na kimwe iyo mfashije umuntu bikanka cyangwa kagira icyo ageze kimeze nabi nzomure kagende ntavyo gutana amajambo navyo gutera navyo kuvuga ngo dutukane cyane tumere bigende gute kuko ni benshi bamaze kunca mu maboko ni benshi bibuka yuko banciye mu maboko kandi ni benshi kandi batibuka naho bavuye ahubwo ubabajije niyo bari ubabaje ati indirimbo byagenze gute cyangwa ibyo wakoze bimeze gute akubwira ati ibyo ni jiji nabyikoreye nta numwe yamfashije mu gihe ibanga arifise mu mutima wiwe
Platero guhemuka no guhemukirwa mu buzima ikimaze kukuba ko muri byo bibiri ni cahe canke byose bimaze kukuba
ndamaze guhemuka sindahemukirwa
Plat amakuru dufise nukiri kumwe n'umugore kandi turazi ko wigeze gusinya wigeze kuba ufise umufasha ufise umutambukanye umutambukanye umufasha umutambukanye go ikirundi bon sikirenga cyane ariko mu makuru dufise ni mukiri kumwe
ubunye ufata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store Rondera mukwandika ijambo Buja Chat. Telecharge Buja Chat. Hitamo ururimi rukorohera gukoresha. Ikirundi, Igiswahili, n'Icyongereza. Mukwiyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe ukaronswa code ituma uronka uburenganzira ukoresha Buja Chat. Canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modo pass wifuza. Kurikiza ivyo usabwa ni kubuntu Buja Chat ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye bitagusaba izindi muri telefone yawe rungika ama audio ama photo n'ama video uhure unaganire n'icuti n'abagenzi mwabuze kuzindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha Buja Chat iduhuza twese
No aho sinahemutse harabaye kutumvikana hagati ya jewe n'uwo twita umufasha wanjye icyo nibo harabaye mezantante ukuntu cya duhitamo kuvana kuko nabo bavuga ngo ntazibana zidakomana amahembe ariko rero yarakomanye gushikaho ahakwa no gucika umva izikomana zirakomana mugani ziguma zikomana buri mwanya cyangwa buri munsi rero byarabaye ntitukiri kumwe kandi byabaye kumvo zo kutumvikana mu nzu maze atabaye umwumvikano mu nzu amahoro acabura umwidegere mu cyubura na sante ikihero cyuguma ari gicu sanga usigaye kugatwe yego
plat mu rukundo ndacari mu rukundo habamwo kugwana habamwo gutwenga habamwo kurira habamwo gukosha no kubabariranira kubera iki mutababariraniye après kugira ivyo bibazo byanyu then mubandanye mubana
ego ndibaza mu rukundo ica mbere kiranga urukundo n'abakundana n'umunezero n'umwumvikano no gutahurana nuko ariko rero bitabaye buri munsi bitabaye buri gihe bitabaye umwanya wose urumva nta kiba kikimeze neza ngaho ego
plat urafise umwana nta migambi yo kuvyara abandi bana ufise deja ravanye n'umugore
ufise umwana ntitwavyaranye n'umugore twaye twubakanye umwana namubyaranye n'undi mukobwa hama uyu we twavanye ata mwana dufitaniye ariko ndafise umugambi ya wo kugira umuryango mushasha peut-être mbona abana banje mbona umugore mugabo ndababone mu munezero mu mwumvikano ndababone tumeze neza nivyo ko birashika abantu muga akaba akantu gatoya mugabo ntikabe akantu ka misi yose birashobora gushika ariko ndifuza kuba mu mahoro ndifuza kuba mwidegembyo mu rukundo
mu muziki ndundi mu muziki wacunga mu gihugu cy'u Burundi ubiravye uriko ugera hehe canke uriko uva hehe
hari giye biduga ikindi giye bikamanuka hari giye vyaka n'ikindi giye bikazima umva muziki w'u Burundi novuga ko ari wa madodan ego dodan rero ndabisiguye donc muriruka ugasanga mugeza ahantu musabwa ugasanga baratekereje rero gacanga rero ni barabara rifite amadodani menshi kugira mushike ahantu kandi ahantu kugira mwashike mwihuta biragoye rero muziki wacu dusabwa kwanza ari ibintu byinshi dusabwa gukura mu nzira kugira tugere aho twifuza gushika
Uwo ubona mu baririmbyi muri iminsi yo ariko aragerageza kugira ngo umuziki ugire intambwe ugeze ko yo barinde.
Bon, abo mbona sumwe ariko abo mbona jewe mu bisanzwe ko haraheze iminsi je ntasohora indirimbo ariko ntabeshe umugwi wa Bantu Boy baragerageza gukora uko bashoboye. Lolilo aragerageza uko ashoboye. Haraheze iminsi mbazi nari mbaza abagenzi none Satubi ari hehe. Chambona umubabaro video indirimbo mugariya yari yake imaze iminsi. Nabandi barahari nka B-Face aragerageza. Fabilove meruka numva gusa yaro yagize yatsindiye nuze bijya byo kuri RFM muganyuma yaho yarasoye indirimbo ariko ari hehe sinzi. MB Data narumvise yaravuye muri MA management MA none nku ari hehe urumva ni ibintu nyene turagenda hama akagera ahantu tugasabwa orke abandi bahandi bagiye baba bagiye ni fize muragenda direct kandi mugenda muzi muri ko muraje ariko twebwe turagenda tutaziyo turiko turaje kuko yaba tuziyo turiko turaje ni tuba tuduga tumanuka twaka tuzima tuba tugenda kandi tugashika iyo twivuze aho dufite indoto yo gushika.
Urifuza kuzovyara abana bangaye mu buzima?
Abatarenga bane 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 kuko umwe arahari donc asigaye nka batatu. Batatu bane.
Iyo ukunze uba umeze gute?
Bon sinovuga ngo iyo nkunze mba meze nk'ikijujo ya iyo nkunze mbanzi impamvu nakundi umuntu kandi mbanzi responsabilité kuko mba nkunze umuntu kuko ndi umugabo nkunze umukobwa cyansabwa kumenya icyo namukundiye n'icyo nshoboye kumumarira mu gihe tuba turi mu rukundo.
Iyo umuntu aguhemukiye swat nk'umu ex umuntu mwagendanye dana akaguhemukira muwe nko mwibarabara afite ikibazo uwo mufasha?
Yego kuko mu gifaransa bavuga on sait jamais. Ntegezwa kumufasha parce que igihe ushane rero ari jewe mfite ikibazo nawe iyo mufasha umva dusabwa gufashanya nyene kuko nta buhinga dufise bwo kuba ku isi tudafashanya.
Umusta wo murundi kazi muwanwe arigeze kugendana hama nitwabimenya yo barinde
ende
umusta wo murundi kazi muwanwe arigeze kugendana hama nitwabimenya uyu munsi mutubwire
sumustar yari yarashatsi yari yatangiye kubyinjiramo ariko biranka ehe
mutubwire
byari bizwi yari mu toyi wa Estanish yari emi naso we twaranabanye hama caba ingorane z'umuryango nyene baramutwara muri Kenya baragira gute birakwegana ariko yararirimba ariko ntiyashitse ashaka kandi yaciye bihagarika
uko Lolilo yarabuze umubyeyi turabizi twese papa akabari we umukuru w'umuryango abaririmbyi wewe nkawe ubona hoko gwiki abaririmbyi mwokora iki kugira ngo mumwereke ko muri kumwe mu gihe cy'umubabaro?
Kimwe gusa abashoboye kumugarukira muri ibi bihe bigoye arimwo nubashimira kuko si twese twoshikayo kuko biravana na n'imigenderanire dufise relation dufitaniye washobora kumva ko umuririmbyi yagize ikibazo ku bwanje ugasanga ntituvugana ntituramukanya ndamubona kuri televiziyo tugiye mu makonseri nkamubona gusa bisanzwe tugataha ugasanga na namwe duhuriye atari mu muziki nibyo ko abanyamuziki ari umuryango. Ku bwanje ndashobora no kwandika kuri statiki kuri Facebook cyangwa ndashobora kuvuga kuri radio pore kuri Loriro yabuze umuvyeyi bigahera gutyo hariho umugana abandi ashobora kuvuga nti nibyo ugenda uku reka ndahashike ego gusa ndamubwiye nti pole kuko twese niyo nzira na jeje nzofa na bazofa n'abandi bazofa kandi bapfuye tuzohambwa n'abantu bazoba basigaye mugana abasigaye nabo bazofa donc rero nomubwira yuko yogira inguvu kandi yo kwihangana hama akama yiteguye nawe ni kuko na Jesse nzumunsi nawe ntazumunsi ni saha yiwe yo gupfa.
None amika de musicien nta kintu yoba yabwiye abasani mwokora kugira ngo mumushikeko
nta na kimwe ndumva sinobesha ariko je navuze ati abariko bashikayo kugira bamuremeshe bakomeze kandi ni byiza yego
narishatse kuvuga turabye nka Salji yaragize kibazo bagira console kugira ngo aboneke amafaranga icyari kintu nkico wene nta kintu muzotegura peut-être nka console ama kugira ngo amafaranga azinjira bari ari ya lolilo
sinibaze oya
Shimiye cyane cyane abantu bakurikiranye ikiganiro cyacu dusa n'abageze ku musozo tutararangiza ikiganiro cyacu reka ndamuhe umwanya agira ico abwira abafans biwe n'abakunzi ba Buja Hit TV
cyane ubwira abafans ba Buja Hit TV n'abariko bayikurikirana nuko bo kwama ku mwanya kuko kuri Buja Hit TV iyo ngiye kuri YouTube nkara ibiganiro bya Buja Hit TV biba biri ku mwanya ko ni kintu gisohoka kandi ukakimenya donc hayo ushobora kuba ukora iraba mugabo ataragira akajya kandi bavuga ngo subscribe kwiyunga na Buja Hit TV ashobora kugira direct hajya kugira yame ku mwanya yamaronka ama notification yo gukurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV ama ikindi nubwira abafans b'umuziki w'u Burundi bakunde umuziki wacu jewe nzi yuko mu Burundi hari abantu bashika miliyoni 10 ariko ugasanga umuririmbyi ashize ku indirimbo kugira azoshikane n'ama viewers ibihumbi ijana bitwara nk'ameza nganga bisigura yuko umuririmbyi akurikiranwa cyane kuba ushoboye gutegura konseri ukaronka abantu ibihumbi 5 ariko washira indirimbo ugacuronka ama views 50 sindabitahura ukuntu mugaje ubwanje novuga ati canke ni kubera za limitele za leo za ndezigira bijya by'amabuke ngo WhatsApp Facebook bo bikuraho amabagacha bavuga bati ni namamega gusa ata kugira icyo kintu ndibaza abaririmbyi natwe tugera ku rugero twifuza swatwe kwa viewers no kuba no gukurikiranwa cyane aba followers yaba kuri Insta yaba kuri YouTube ko Facebook, WhatsApp n'ibintu bitusana.